adadkuna badan hadal haynta waa sharaf marka taahay qof horumar
Bigay gat surantay